mitime hono engimana inenya saye inenya saye higani yene ngono ni engimana Jehovah Shalom Jehovah Shalom oh, higani yemi akweni engimana oh baba Kakane ichero nyajairo kane otumali Jesu higani ye ichiri gigumane otu engimana kakane idoko ni ayubu gigemane olali Jesu kawonani ye idok na gigumaje chino kwa lengimana Uorane ikonyo, Danieli kasimba dwaru tike Higani, yei maksibuoche madwaru teko ngimana Inye nyasaye, umana loruto Kawono ni, yene mbono ni Donge kanta choke ma otuo nyalo bedo mangima kendo higani yeiku na muchi echoke na Donge kata ya ka otong nitiege no kendo matui kawono ni Yesu yeyo lopigi mondo kikatu amoko kwami nyakigwe ngimana Oh Yesu amoko kwami nyakipangi mana Inye nyasaye Tim Nagy Morris.